Jatend piny Kenya William Ruto koni kaluwore kod pek mag juogo gope ma pinje maoko olo pinje mag Afrika. Luoro nitiere ni maendi nyalo duoko chien demokrasia malach. Ruto nokoni dwaro nitiere mar siro kendo nyayo demokrasia e pinje ma pod dongo. Magi jatend piny Kenya nolero e kinde ma notimo limbe mare e piny mar Amerika manochako e boma maduong' ma Washington DC kod Atlanta, Georgia. E ote mage bende nomedo ni oseketo mise motegno mag kedo gi mibadhi e piny Kenya kendo duoko Kenya e lai makare.
Later this week, I will have the privilege to engage with members of the American Congress, and I'm happy one of them is here, to make a case for many countries in Africa, including Kenya, seeking a just international financial architecture that will afford every developing country concessionary development financing to support our economies, build resilience against the effects of climate change, drive our belief in free market economy, and energize our democratic enterprise.